Walai, very soon. Very soon, nashika audi kama hii yako.
Walai?
Walai, nauza ile Benz.
Ile Benz yako unauza?
Gai, gai, gai,
gai, gai, gai,
gai. Ah, unasema ni.
Ni noma.
Alafu una mtu anaipanda?
Ana hata socks.
Alafu unajua kitu nime realize? Unajua wasa Wadosi ya wavangi socks?
Hey!
Ah, one. One.